Urakoze Vedaste. Ingabo z'u Rwanda zitangaza ko ziteguriye guhangana n'abashigikiye umugwi wiyita kugendera ku mabwirizwa ya leta ya Kiislamu mu gihe boba bakoze ibitero. Asunta Kaboyi aduha inkuru y'Idonido.
Ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda buvuga ko abashyigikiye umutwe wiyita leta ya Kiisilamu bibasiye u Rwanda mu butumwa bashyize ku mbuga mpuzambaga za interineti. Muri ubwo butumwa, uwo mutwe waba waratunze agatoki u Rwanda mu kinyamakuru cyawo gisohoka buri cyumweru mu rwego rwo kwamagana muri rusange ingamba z'ibihugu bya Afurika mu byaba byaribanzweho n'ibihugu byahagurukiye guhangana n'umutwe uvuga kurwana intambara ntagatifu ya jihadi mu gihugu cya Mozambique. Ni nyuma ya aho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique baherutse gutangaza ko bisubije umujyi wa Masimbao da Praia mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga avugana n'ijwi rya Amerika yabanje gutangaza ko inyandiko z'uwo mutwe bazibonye ariko nta mpungenge bibateye nk'igihugu.
Twabonye ariko twavuze ko twiteguye guhangana n'icyo kibazo igihe cyose twaba turimo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abaturage. So nta mpungenge dufite rwose.
Nta mpungenge mufite ko iyi mitwe ijya yibasira ibihugu bimwe na bimwe abaturage bagateshwa umutwe ko mu gihe wenda bashobora kugira uburakari bakaba baza mu Rwanda mu bikorwa bimwe na bimwe by'urugomo? Nta mpungenge mufite ko byagira ingaruka ku baturage b'u Rwanda?
Turiteguye kandi tuzahora twiteguye kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage bose. So nubwo iki kibazo rwose atari ikibazo kuri twe.
Ubumwe mu butumwa uyu mutwe wiyita kugendera ku mahame ya leta ya Kiisilamu ugaragaza buvuga ngo yemwe bakristu b'u Rwanda, ibikorwa by'urugomo byanyu ku bayisilamu b'inzira karengane nibyo bituma abayisilamu babarwanya. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wamaganye izi mvugo z'uko abayisilamu bo mu Rwanda baba bibasiwe n'abakristu nk'uko Shehe Mbarushimana Suleimani umujyanama wa mufti w'u Rwanda yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Bariya ntawo ari umutwe wa Kiisilamu ahubwo urabyitirije, bari ku murongo utari uw'Isilamu kuko Isilamu ntabwo iteganya jihadi muri buriya buryo babikoramo. Twebwe ndetse turanavuga ngo bariya ni abanzi b'Isilamu. Ibyo bakora binyuranyije kure cyane n'amahame y'Isilamu igenderaho, unagendeye no ku izina ubwari ya Isilamu, ukanagenda no ku mahame agenga intambara ntagatifu cyangwa se intambara za jihadi uko byabagaho kera ku gihe kinyuma. Hanyuma icya kabiri tukavuga ngo kuriya kugaya ingabo z'u Rwanda ibikorwa byiza zakoze muri Mozambique, noneho bagatangira kuvuga yuko rwakoze nabi ndetse bakanavuga n'amagambo nk'ariyo yo kuvuga ngo habayeho kwica abayisilamu ngo mu gihe cya jenoside ngo abahutu bishe abayisilamu, ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Barimo barajijisha bagira ngo bangize ibitekerezo by'urubyiruko rw'abayisilamu bababeshya yuko bo bari kuri jihadi none ngo abayisilamu bakaba bishwe hariya ngo cyangwa se hakaba n'ahandi bishwe. Mu by'ukuri rero icyo nicyo twavuga ngo ntabwo ari byo kwemerwa. Urubyiruko rwose rw'umuyisilamu rugomba gusobanukirwa ko bariya abantu baharanira inyungu zabo, bakaba ari umutwe nk'indi mitwe yose ibiharanira kugera ku butegetsi cyangwa se iharanira inyungu zindi zabo bwite.
Hari hashize imyaka isaga ine mu Rwanda habaye urubanza rw'abaregwa n'ubushinjacyaha icyaha cy'iterabwoba gishingiye ku myumvire y'idini ya Isilamu. Icyo gihe abantu 41 b'abayisilamu nibo batangiye kuburanishwa, bamwe baza kugirwa bere abandi barakatirwa. Umujyanama mufti w'u Rwanda Shehe Suleimani Mbarushimana yemera ko hari urubyiruko rw'abayisilamu mu Rwanda rwari rwatangiye gukurikirana inyigisho z'iyi mitwe ariko ko bakomeje kubaha inyigisho zibakura mu cyo yise ubuyobe.
Twakoze ibishoboka kugira ngo twigishe abantu imyumvire nk'iyi ikava mu mitekerereze y'urubyiruko rwari rwaramaze kujya rubivana ku mbuga nkoranyambaga, bakabura ibisobanuro bitari byo, hanyuma bagashukwa nabyo, hanyuma imitekerereze yabo ikagenda igana mu myumvire y'ubutagondwa. Twabyigishije cyane, ntabwo twavuga ko imyumvire ubu yarangiye kubakika neza byarangiye, ariko mu by'ukuri babonaga ko bitagifite umwanya. Ariko nta nubwo twahagaze, n'ubu turacyakomeza kwigisha inyigisho zitandukanye no ku bayisilamu n'urubyiruko muri rusange kugira ngo dukomeze dukumire. Ubu n'igihe kiba kije, biba ari byiza yuko tukivuga kugira ngo babimenye ko urugero rw'umutwe nk'uriya uri muri Mozambique ni urugero rw'umutwe nka ya yindi twagiye tuvuga iri hirya no hino yitiriwe Uwisilamu. Ntabwo urubyiruko rukwiye gushukwa nayo.
Hari abakurikirana hafi imikorere y'iyi mitwe ivuga ko igendera ku mahame y'idini ya Isilamu batashatse ko amazina yabo ashyirwa hanze babwira Ijwi rya Amerika ko nubwo ingabo z'u Rwanda zatabaye abaturage bo muri Mozambique bari baratatanijwe n'iyi mitwe ariko bafite ubwoba ko iyi mitwe ishobora kuba yakwihimura ku Rwanda ikaza kubuza abanyarwanda umutekano. Gusa ingabo z'u Rwanda zitangaza ko ziteguye kurwanya uwagerageza kuza kubuza abaturage b'u Rwanda umutekano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta kuri iyo nkuru. Ihuriro ry'amasendika y'abarimo mu Burundi Kosesona risaba leta kuvana amafaranga yategekanirijwe gukuraho ubusumbane bw'imishahara ku miliyaridi 34 y'amafaranga y'amarundi ikayashira ku miliyaridi 135. Roje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
aramenyesha makuru. Umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abarimu mu Burundi Kosesona yavuze ko ikiganiro cyatunganijwe mu ntumbero yo kwerekana gahaze kari mu cegeranyo cy'inama nshikiranganji yize ku bijanye n'itegeko rigenga gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta. Iyo nteguro nkuko bisigurwa na Victor Ndabaniwe, umukuru w'iryo huriro, yizwe haraciye imyaka itari mike kandi yigwa n'abahinga mvamakuru ngo hamwe n'aba barundi. Muri bo harimo abaserukira leta n'amasendika bakaba bashizweho kugira ngo bikunde batorere umuti ikibazo cy'ubusumbasumbane bw'imishahara mu Burundi. Icyo ni ikorwa cyatanguye mu mwaka wa 2007 maze leta n'abigisha bakomeza kuganira kugeza mu ntango zo kwa kane 2015 babona gusinya amasezerano. Ayo masezerano avuga ko ikosorwa ryari gukorwa mu miringo bibiri. Ubwa mbere mu myaka ine yakurikira habwirizwa gutangwa uturusho ku bakozi bafite imishahara iri hasi cyane no kuduhagarika ku bafite imishahara yitwa kuri hejuru rwose. Ikingo cya kabiri cyari cyo gushyira mu ngiro umugambi wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Icyo kingo cyabwirizwa kugerwaho habanje guhera ibyigwa bishira ubuzi mu mirwi no kubuha amanota. Abarimu basanga amafaranga bagenewe yo kubakuriraho ubusumbasumbane bw'imishahara adahagije na gato bagasaba leta ibiganiro bishasha kandi birungikwamo abashobora gufata ingingo mu kibanza cyayo. Victor Ndabani we umukuru wa Kosesona.
Kiraba rero iyi ntumbero yuko inama shikiranganje yasavye ko hokoreshwa ibahasha y'imiyadi 34 leta yatanze kugira dushobore gutangura kosoro gusumbasumbane bw'imishahara bunaranduranwe n'imizi burundu. Mu masereka turabona ko bidashoboka kandi gushika uyu munsi iyo bahashiragwa gukoresha kuko nta mategeko araboneka ayigenga. Turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco dusiguriranire kumvishanye ibijanye n'ibiri muri iyi nteguro kugira tubitahure kumwe. Bizaro tukifuza ko leta yoheze ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata inkingo mu kibanza cyayo. Uko byamaze kugaragara ko abo twakoranye mu minsi yari iheze womengo nta ubasha bwo gufata inkingo mu kibanza cya leta bari bafise.
Kugeza ubu amasendika y'abigisha amaze guharura imyaridi hafi 135 yashoboza kurenganurwa. Nahari menshi ndabane batwara ko Sesona sanga tacana ni ibiganiro n'umwumvikano.
Igihe twa kumvikana kuri iyo bahasha ntacyo buza tutaje inama n'ingingo na leta yiye amafaranga yova n'ingena zoza araboneka ko natwe turabarundi aho tubaye turahabona ibibazo bihari tugahana umwanya kuzoza turayarondira mugabo ivyigwa vyaraheze twabishize ngaho. Ikibazo cy'imishahara mazo kimaze imyaka myinshi kivugwa turifuza ko ivyigwa vyacu byose byohera n'amasengero tugume tuvuga iby'imishahara gusa turumwanya kuza kwiyumvira iyindi migambi ikomeye kufasha abigisha twofasha mu iterambere ry'igihugu. Ntamba vuzi imyadi 125 hari handi mafaranga azoza gukoreshwa mu kubohora ya amapeta y'umukazi iyo bahasha nayo ikabingana n'imyadi zishika kwicenda. Murumva rero gushika umunsi amasendika urike muri Kosesona ivyo dusaba leta biza kugira agaciro k'imiliyaridi zishika 135.
Anavunira akagohe leta kugira ngo ntizokwisange ariko yishura ibirane vy'umurengera.
Tufatiye kubyo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko rikosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata ko iri mu ngiro guhera itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Byumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gucokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bizoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko twamaze kwinjira muri ico kiringo guhera muri uku kwezi kw'indwi turimo.
Umushikanganji w'abakozi n'akazi Domine Banyankimbona yatubwiye kuri telefone ko umushikanganji arongoye hari abantu basanzwe bavugana kuri bino bibazo kandi ko bwiye kuzokorana nabo buheze bubishure. Muri make yagize ati tuzoraba tuvugane nabo dukorana tuzobishura. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Haraheze imyaka igera kuri 10 ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi na leta y'u Rwanda byemeje umugambi wo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda bahunze imbere y'itariki 31 y'ukwezi kw'12 mu mwaka w'igihumbi kimwe.